Malura anyway. So itari abwira malura oyo, you can take this point. Komaso ntondo adalorara gwidwa ndi kujedwa ndi mikango iwiri. Guys, am I making myself clear? Zamalotozu. Be very careful. Ndakamba malora anga adatu ufurokoze malora anaye anthondo. Mukafurokoza. So tukamba zoti ali ngadi analora kuthamangitsidwa dziko la mdima. Adalota atagwidwa ndi kudyedwa ndi mikango timodzi komanso adalota munthu wina ovala nsalu zoyera kumuwuza kuti adzamulanga chifukwa cha zinthu zake zoyipa timodzi nthondo adalotanso atate ake akupha nsomba koma adamumana ndi kumukana kuti si mwana wawo timodzi all these things are happening chifukwa cha khalidwe ake lotani lonyasalo timodzi kumbukanitu kuti apapa bamba kanali atamwalire okay komanso nthondo adalota atapita mdziko la chilendo kumwe kunali gulu la kumoto ndi gulu lina loimba nyimbo za mulungu timodzi zikumveka pamenepo kaye maloto okhaokha amenewo.